Ubutunzi bw'igihugu buracabangamiwe na bamwe mu batoroherereza abadandaza binjiza ibidandazwa. Byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari mu kiganiro yagiriraniye n'umushikiranganji mu vyajejwe harimo ubudandaji Chantal Nijimbere n'izindi ndongozi zo muri ubwo bushikiranganji.
Uvuze ngo ngira ngo jengira na rosi soko yo ku exportiki agacamara ukwezi kose mutaramuhuru papuro. None ubwo kwezi amahera yoje araza kubera iki mwamwinye urupapuro hariho igihe mbere muvuga ngo ntimumuhora urupapuro uyu hariho uwo turindiriye ibi bizokorwa na naka ntaraza turacyamurindiriye ntimumuhora urupapuro none amahera abayinjiye uvuze uti wowe ntiwinjiza ibintu ndabiboshye muguyu wowe winjiza ya mahera zayinji nawe ntimuhora mubigira nawe ntibihora bibi kavuga wewe ntiwinjiza ibintu wewe gumi nabibonye ko nari nabitibone nabibonye aho uvuga ko iki atari cyo iwawe nyine uri kuragikoresha wewe nyine iwawe uri kuragikoresha ugaca ugenda nkavuga nti reka ndabahana ndabe ko bidasa ngasanga birasa sanga birasa mu gukanka wowe ntiwinjiza numva iyo nzigo uri umu serviteur de citoyen ugaca ugira inzigo nk'iyi ngo naka yarinjije ibi bicuruzwa ntibizosohoka ibi ujya adahejeje asubire kujya kurangura ibindi ahejeje gutandaza ugacuva ngo namwe nimusohore igihugu nkaho yamamucishe kizotera imbere gute tuzoshikayo gute hariho amakosa umuntu akora ntamenye ko ari amakosa
ivyo biri uko mu gihe yibonekeza ubukene bw'amafaranga mvamakungu ivyo bidandazwa bishogwa vyoshoboye kwinjiza amafaranga mvamakungu